To kama ne Philip koten record twak ma kawuono no bede ba ma Homa Bay kama bende na achiel kuom kuonde go mano olosi e budho mar dhialo odiochieng' rawere. Achiel kuom jip mane imiyo gi en tiyo gi teknolojia kata yore gi manyasani mar loso tije. Nyading'eny waseneno ka jatend piny Kenya William Ruto e nyasi mage mag twak Buganda. Nitie gimwara wacho ni bonyeza kompyuta na dola ito itoke. Rawera moro ng'isane to gima diere ni to dhi bonyeza kanye, to tije gi ni kanye, to tigi kompyuta kata teknoloji ni nang'o. Samoro entiere mbui mara X kacha cho kia kano dwa loso kode pesa nang'o. Ere gimunjo bende gitimo, Philip?
Nitiere weche mang'eny kaka jopiny Kenya kata jotelo. Samoro wawacho makonyo jomatindo, samoro gin miriambo. Samoro gin keto gimoluongo ni safe space ne joma osedonje iye, koro kik jomoko donje. Joma ni e siasa kata joma nigi tich jiwo jomatindo mondo olok ohendni, mondo odonje e mbui oyud tije. To gin kinyisogi kawuono ni to un be ok udonje mbui mondo uti tije munyiso jomatindo no, to ginyal yiene. Nitiere mbunge moro Lydia e piny Tanzania, apani video no useneno. Manyiso jo siasa kata joma ni e bunge ni to un musiko ne jomatindo ni to donjure innovation, timuru kama kama. Undue tijeu mag bungegi mondo udog piny uchak ulok ohala kata utim tije ma jomatindo timogo. Kinyiso jomatindo ni walok ohala, ere pes ohala no, startup capital. Lydia, king'iyo cabinet manyo bedo vetted in terms of wealth, en billion kiriwe mar Mudavadi nikech endo nubedo the vetted the other time, nuwacho ni en gi 4 billion. Pesa ni tebira around 10 billion giwiye. 10 billion giwiye ni, king'iyo pesa muket ni Youth Enterprise Fund, miholo constituencies 290 mondo jomatindo otimgo ohala, en million matin ne 200. Ega mokalo nchi en million 165 apane gibathe kanyo. Ere kaka million 200 inyalo pogne million inyalo pogne constituencies 290 giyudo pesa diadi? Nago kwan no tayudo ka en siling 1,600 I think gi 60 giwiye. Tidwa poge ne youth groups e kor gwenge kacha mondo lok go ohala. En ohala manyalo loko ngima ng'ato. Koro nyaka wadoge adieri to wang'e nyao mwasebet go. King'iyo weche mag digital economy, kawuono the International Youth Day theme maigani en from clicks to progress, youth digital pathways for sustainable development. Kizungu no wacho niya, weche mo wacho magitie mbuigi. Wadwa wuoka wuoka niya, wan kwa dhie korumbui, to wadiyo gimora mora mwayudo. To wawuok ni wangeyo gik manyalo mewa, samoro tije, weche mago ala kata lokongi mawa. Koro, ka youth kata rowere oluo wach mar digital economy ni, ere kaka wanyalo contribute a sustainable development. A sustainable development kata gigo mwaluo mondo wabed ni waseyudo dongruok e higa mar 2030 gin weche kaka mag somo, goal number 4. Ni rowere duto mae piny, ok mana piny Kenya kende, obed noyudo somo gi skills manyalo miyo giyud tije. Health and well-being en ni jomatindo, king'iyo kata kwan kawuono mar joma yudo kute mag ayaki sani, ng'enygi gin jomatindo. Ere kaka wanyalo tiyo gi digital platforms mondo wapuonj jomatindo mondo obed gi ngimano maber? King'iyo weche mag innovation, king'iyo weche mag partnership, king'iyo weche mag peace and justice, goal number 16, ere kaka jomatindo nyalo contribute weche mag arita kwe kata keto kwe e kor gwenge ka gitiyo gi digital platforms? E digital platforms gi, aneno ka jo Homa Bay koso enen Homa Bay mwacho ni gigero youth innovation hubs ma gidhi kete internet, gidhi kete computer, gidhi kete gik manyalo konyo yo rowere mondo yud ni nyalo tiyo tije mag online. Ntiere piny Kenya ka gik maluongo ni youth empowerment center kata youth development centers, mano ger gi sirikal at paro ni mar Kibaki ng'enyne. Achiel kuom gi kidhi Kisumu kacha en Kasagam police station. Kasagam police station is a youth empowerment center. Ere kaka nokawe oloke police station to komiye oti tijo matindo monego tim. King'iyo Youth Development Center mantiere tok Rotary manobedo manoger gi sirikal mamalo. Chieng' Jumapil en kanisa. Odiochienge mamoko jomoko nyalo haya itiyo kode. Ere gima sirikal osekete iye mondo kony japiny kata kony rawera maginyiso ni dhi e mbui idhi ti e mbui cha. Constituencies kawuono imiyo pesa mar gero Youth Development Center kasa Innovation Hubs. Oseger gi adi e piny Kenya? Gin gi ang'o e igi? Stima be nitiere e Youth Empowerment Centers go. To ng'ama chulo bills mag Youth Innovation Centers go? Kane sirikal mar Barwabar nitiere ka, ma mokwongo noket Ababu Namwamba minister mar youth affairs. Mane ndalo molose ministry mar youth affairs mokwongo 2012-2013. Ne nitiere infrastructure nyaka a ward level. Miyudo ka nitiere youth empowerment officer. Sani kidhi e thurwa Kaluo, tipenjo youth officers, ni ji adi kata rowere adi magisekonyo apply Uwezo Fund, Youth Enterprise Development Fund, kata any affirmative action fund mar sirikal. Gine jok makendo go X e form mar application mar loan. Ni po kuchopo ma. To kidhi gwenge machalo kaka mar Meru, tiyudo ka gisedhi e kiwango mamalo. My youth officers konyo jomatindo, jobodaboda, jomanie kor gwenge, youth groups apply loans mondo bed ni ginyalo absorb entire amount ma sirikal omiyogi higa ka higa. Koro en wacho gi timo, en keto tim e chikewa. King'iyo piny Kenya ka, Lydia, nitiere gimaluongo ni youth development policy mar higa mar 2019. Owacho gik mang'eny mar rowere. Ere kaka wachiwo tije ne rowere? Ere kaka wa ensure ni gimoro amora wa mainstream weche mag dongruok mag rowere? Chikni pok obedo reviewed chakre 2019. Reviewal ema bro nyisowa ni kwatimo review to nyisowa ni wasechopo kiwango makama. Ne waketo target makama kama e higa ni wase achieve ma kata ma waseduoko wa piny. Ere lokruok mwakete? To nitiere gimoro mane be otim, nonro mane otim gi ministry mar omenda. Ma gibedo gi document moro iluongo ni Kenya Youth Dividend Roadmap. Tiende ni wan gi rowere mang'eny. To ere kaka Kenya nyalo nweng'o kowuok kuom rowere gi? Ere ber ma piny Kenya nyalo yudo kuom thoth mar rowere piny ka? Koro nonro ni wacho ni mondo Kenya achieve youth dividend, demographic dividend, obro kawo waigni nyaka wachop higa mar 2038. To mondo wachop higa mar 2038 ni mondo wayud nweng'o maber e iye ka, nyaka waket mbele weche mag somo gi skills. Nyaka waket mbele wach mawacho mar health and well-being. Nyaka waket mbele weche mag youth participation e weche mag siasa gi democracy. Nyaka waket mbele weche mag ohala kata entrepreneurship. Document ni dhi mapog pesa e migao ka migao. Health dwaro pesa di, nyaka wachop higa mar 2038. Weche mag somo dwaro pesa di. King'iyo oboke no te, en bilion maromo 659 midwaro mondo warip dividend mar demographic dividend by 2038. Ere kaka waseketo gini e tim? Nitiere okang' ma sirikal osegoyo. King'iyo sekta mar TVET, skills development, kata king'iyo kor gwenge wa kawuono, county support TVET, mondo ng'ato ka ng'ato bed ni entiere tich moro mong'eyo manie lwete kata manie wiye monyalo wuokgo oko. But ere pesa mwaketo e migao mar health ma, for example, support youth and adolescent reproductive health, en pesa di? En atamalo adi? Ere pesa mwaketo makonyo weche mag ohala kata chako ohendni? Iwacho pile pile weche mag Hustler Fund. Ka ne pok oket Hustler Fund mochako tich, ne nitiere gima niluongo ni public participation mane dwaro pach jopiny. Ne andiko oboke masumo ker gi minister ma mane loso wach mar Hustler Fund, Simon Chelugui. Ma wacho ni ok waketa keta pesa machalo gi pes pile pile mwaseyudo ka. Nitiere gimiluongo ni LSO financing. Kwa AGPO, Access to Government Procurement, oketo thuolo ni jomatindo gi jomong'ol gi mine nyaka yud atamalo 30 mar tije mag sirikal. Ubed mamalo, ubed mapiny. Kiseyudo tenda ni ting'e lweti kaka rawera. Tionge title deed, tionge logbook. Ere kaka iyudo pesa mi i-finance go tenda no. Kwa keto pesa mar LSO financing e Hustler Fund kata e pesa mora mora mar affirmative action, mwa ring fence ni 30% of their support access to government procurement. Ka migao mora mora kata office mora mora mar sirikal omiya tenda, tadhi itachiwe kacha kaka security e fund, timiya pesa maromo kata 30% of that budget, ta finance tenda na taduoga yudo pesa. Seche michula, tichula to fund jakao pesa ni, to nyinyo magiyudo gimedo mana holo jomatindo, gimedo mana holo jomonego bende yude kaka jomoda gi ng'ol gi mine, to piny dongore. To king'iyo Hustler Fund kaka okete sani, en ni holo ji siling 500, siling 1,000 gi 500, naneno ni moro nitiere group loans. Group loan ber kabisa, but there is also individual enterprise. Ni Lydia in kiwuok kaka rawera matin moyao kambine, to kochuno ni nyaka ubedi ji apar eka sirikal nyaka mi pesa. Ng'enyne jok mosethiro dongruok en ni ukao siling 50,000 uriwe ji 50. Iholo gi pesa di ng'ato ka ng'ato. King'iyo savings mag boda boda kata base achiel moting'o ji 10 kata 15. Pesa magichoko odiochieng' ka odiochieng', kochopo giko juma kata giko dwe, ohingo nyadidek pesa ma sirikal wacho noholo gi mar siling 50,000 kata 100,000. Wathiro dongruok koso wakonyo dongruok mar ojende.